haraje muri rimvye bita Alvin Smith la version originale acaza na Beefface on the floor bose bagira bakore video yabo DJ kandi bose baguhaye inoti zimwe kandi bose baragushaka muri ico gihe wotangura kuja mu yandi
Beefface niwe nohera ko kubera keshi abakobwa koresha usanga clip yiwe badahenye ariko Alvin nawe akunda toto show
acha shaka nyene n'indirimbo yasohoye INGID yasonura muzi
ndamuzi
n'agasore
bose ndabaye
urabazi ko ari makomeje uragiye muri bisi warufise du 30,000 uratubuze muri mu modoka muri batatu muri ico gihe umuntu wotangura kuraba wa mbere ukavuga ati ya byose nuwe yatoye muri yasoni n'agasore ninde
nohera ku murongo mbata
oye umuntu wohera ko basi nibahohera ku murongo
nocamira kuri gasore
Isaac TV ho kunziba Isaac TV amahoro imana abane namwe ho muherereye hose maze ko tubakunda ni Mr Home namaze gushika kuri mikoza Isaac TV iyo bubona afise mikro zibiri bisigura yuko ko haba hari ikintu nica kiganiro home ni Mr Home namaze gushika kuri mikoza Isaac TV behind camera turi kumwe na Juma Juxi mukubikora neza cyane gose na masanamu ameze neza cyane gose aho muri hose mwubahwe Murazi ko tubakunda bakunzi ba Isaac TV niba bona kino kiganiro bwa mbere dufashe kugira partage share bya byiza gusumba kuko muri twego muri ko murakora ikintu gikomeye cyane gose kuko mutaravye byacu ntate ntuzoronkana ya gasabune bimere neza cyane gose uno munsi dufise no vuga umwemvite numwigeme no vuga yuko asanzwe numqueen video kandi abikora neza cyane gose muri industry music ariko reka renda mpamagare kugira dushobe kumwakira mugambi ga Isaac TV ni Mr Home namaze kushika hari abantu baravuze ko bakumbuye home home nahora ndayikora mugabo Nara ndabasangi wabo ubonye kwe rwa mbere ba narabemvita ubwa kabinza ndabasangi wabo ariko kuri no ncuro ndasubiye kubagarukana karibu cyane numwigeme no vuga abikora neza cyane karibu umbwa mbwa Isaac TV umeze neza
yego meze neza nta
gute ntabe harimo amagrenade cyangwa amabombe
oya n'amagrenade ariwe
harimo inoti harimo akanoti
ka deplacement guste
eh ugende na ka deplacement ko nyene
yego
okay turamusa abakunzi ba Isaac TV kugira duse n'abakora ikiganiro cyacu nkuko twama tubikora
ba Isaac TV ndabaramukije aho muri hose
Eh urabaramukije. Okay ndazi na ari ni wasangana umuntu ari muri family wawe aza kukora nawe ni muramutse.
Nawe ndamuramukije ndagukunda cyane.
Okay tuye presentation gatoyi kugira dukore ikiganiro abantu bamaze kumenya ninde tuko turavugana ninde ari mugambwa aza tuje kugira ikiganiro kimere fresh.
Jenny twa Darren beshi baranzi. Ndumukwindi video.
Urumukwindi video. Okay, ego twakwakiriye nkuko bavuze ati twe twamaze kwakira kandi n'abakunzi ba Isaac TV deje ndazi bamaze kutwakira. Ni ikiganiro home urazi ko tugikora dukora ibintu turiko turakora ikiganiro ugasanga ibintu bimeze fresh. Kuri no nchuro rero sinzi mbega dukorera iki. Abakunzi ba Isaac TV bavuze ko bakumbuye home reka rena igarukanye kugira abantu bibandanye kugenda neza. Reka tumuhe agaceri turaye kwazi kugatora ko ngerageje kuraba inzara zigira gucatira. Ngerageje kuraba inzara ziwe nizazi ningira abama izo ni nizu wawe na tire. Cyane zimwe babandika.
Nabwo babandika. Nizimwe babandika.
Ah, kanoti ni kenshi. Okay, tutatsije rero reka dutore umuceri ama auditore ndazi zazi gutore umuceri mu hero rutore umuceri sometime.
Ego David.
Eh. Sawa kubizi reka tubirabira aha kandi n'abafana ba Isaac TV ndibaza baraza gutanga amanota bavuga ati mbo wa mwinkeme ntazi gutora umuceri. Nizanza aratereka abige musanga nyine ari gufungura gusa gukora ibikorwa muhira n'umubazi. Mugaje neza nk'ikintu kiganiro kugira turabe abantu bari muri industry ko bazi gukora aba queen video ndetse nabandi. Reka rero ntavyo ndakuzanira umuceri byo bavyiza gusumba. Nanyinazanye mwinshi namba rero tujya uwo wose ni mwinshi cyane. Okay umuceri ndibaza urashobora kuwutora ufise na mikro nta na kimwe kugira byorohe agatelefone nimbukama ndakagufatira nta kibazo mugaba umusheri wawe niyabona abavuga ngira ndakakurya. Umeze neza ariko
je meze neza
naho uvuga uri kuratora uko nyine nta na kimwe bakazi ko wagatanguye ryari ku bantu bari kubadukurikirana
akazi kanje nta minsi ndakamajemo n'iminsi mike ya gusa maze kuja muri clip zitatu
zitatu zonyine
yego
dusubiye inyuma gato ya Freema Boy Anovich indirimbo shasha ariko gusohora nibaza ko ari wewe
yego nije
ni yindi ndirimbo nyene y'umuririmbyi araho ndamuvuzerege batumumenya nange kuya sindamwibuka neza okay kuri ubu bunyu bikora nk'akazi cyangwa waje kubikora kugira wiryohere ni ngiki cyatumye uja ku mu Queen video kaza gukora akazi ku Queen video kugira tumaze duhagare ku kazi kwanza ki wakora ni ngiki cyatumye ugira influence yo kuza gukora kano kazi ku Queen video
jewe nagafashe nk'akazi kubera ikintu cyose nawo mbira nkora umuceri urampemba amahera ntegerezwa kubutora kubera mbanzi ko ndikundarondera amahera ka amahera niyo avamo amavuta isabuni ego
biramaze gushika ari kumuntu akakubwira uje mu ndirimbo yiwe akaca yifuza yuko mumanza kuryamana kugira uje mu ndirimbo kuko akazi nkaka iyo mukagiye mwe muri bashasha biragora usanga nyene uhura na challenges zitandukanye mara umunga akakubwira mukundane mara akakubwira mukora ibi kugira guha akazi biragushikira
biravana n'ukuna
ego biramaze gushika
oya je ntibirashikira
amato sumira ngo byaragushikiye
jewe
umutipa cyabwira mukundane
wabuze ayikugera kube
ah nijo
oya
wowe sanga ari wabimbye nawe okay akona gaciyemwe gusa nimba bitaragushikira Imana ishime kuko nibake bidashikira we kuba bitaragushikira ushime Imana.
Eh ntibirashikira.
Ariko nibyagushikira naho bizocyitwara mu gutya.
Nibyashikira. Nzokora kazi kanjanye hamada ambiye ati ndashaka dukunda.
Mugana koneka arashobora kuba kazi akagusukira ati dukora ibi nyenda guha kanoti.
Oya ibyo Jesse ibyo byabyanjanye.
Okay. Ku kazi ki wari ukuntu gahagaze bona ko ari bien uwo bagukeneye akoronke gute kugira gushire mu ndirimbo yo kuko ndazi benshi babifuza bakwini video nkawe baje mu ndirimbo zabo kuko uko ni video sikintu cyoroshe sumwigemo wari wese ashobora kujya mu ndirimbo ugukenera kuronke gute
eh ugukenera dadzi nawe yocha kuyo yonor yego
cyaba guma bandenga baze baraca kuyije baca bamvuruga baca bajya igutse bose niba gukorera nabi ntuzo gwe ngo nije nagutanze
oya
aha mwabyumvise
nta muntu yo gukorera nabi atakintu murapa ashobora
gufungura ugasanga araguteje ikibazo
ntavungura gute
eh sinzi je nabona
tubaye uko nyine cyo bya kujanye
eh
okay naho ari byatanguye cha witahira
usanzwe uvuka no mwisagara cha Bujumbura nyine usanzwe uvuka Bujumbura
kweri kimbajiji ico
oya ni kugira nyene tu abantu nyene bakumenye
oya je nabwo mbujumbura
ah nimba tari ibanga washaka kutubwira no
oya
uri muri babandi batinya kuvuga aho bavuka
oya sidaje
nyagusaje iyo bateye imbere amaze gushika Bujumbura akabona ngo ari umuntu yambwiye ati ngo nashyise Bujumbura nkangura kubona amatara nace nibagira no muhira
no oya si kuvuga ico ariko si byiza kubivugira imbere ya kamera
murabishyigikiye abakunzi ba Yose Active ariko sinibaza uko biri kose baraza kugira icyo bavuze muri komantere okay tuvuge kuri umwigeme urivukana urafise abamuvukana urubatse urafise umwana je nibaza uwishyure icyarimwe
eh bon icya mbere je ndafise aho tuvukana
aha ugira kangahe wewe ugira kangahe
ngira gatatu
mu bana banga
mu bana batanu
ah okay cha kabiri
cyakabiri nabwo dubatse na mwana fisi
ariko uri mu rukundo uri yankuple
ego
ah okay ari yankuple urumva ntimuze kumurondera biramaze gushika mu buzima bw'iwaga muhungu ukamubwira akoreshe kondom mbwa akavyanga akavuga ati sinshobora
cyo kidukira kiragora kwishura
oya nibisanzwe kukishura birabaho arashobora kuvya nka kuyikoresha nawe ugacivuga ati mbo kuvyansi nanjye ntacyo ndaguha
bintu byose ni mwumvikano utabihurije ko haravamo umwe akabiheba
byarashyitse ariko umwe arabiheba mbwa mutabihurije
oya sinshobora kubivugira
nibisanzwe tu ni kuyagana ikiganiro tuba turayaga ni nk'uko wevye byagushikira bishobora gushikira uwundi
ego birashobora kumushikira ariko ntabyo ushobora kuvugira
cya biraboneka byarabaye Iyaba bitabaye wacya wishyura direct mati ntibiraba mugare kubera urinze guhahira cyarabaye bakunze
bazi yari kubesha
yatari mugare nibisanzwe tu
oya ntumbe hajya
ngo harubwo ko hajya ngo harubwo ko bungahe bw'amakondo
eh
harubwo ko bunga
nabwo nzi
nabwuzi
oya
ja vrai na nabumwe urabona dahira imana ikiguhana imana ikiguhana
nago dawon
aho numva ko ariko arabesha
ahubwo zanunyereke ndabe
nje ntanizo ndakorako Nani zo nifuza gukora?
Niba ari kuravuga ibyo utazi.
Nashaka nyene ubutwigishe nyene
twibiye naze. Ako ubizanye rero cyigisha uganda.
Aya nzo njya kubibaza kwa muganga ngira niyo biri sinzi. Sinzi ko ari mu isoko ngaho ntavyo nzi. Ariko biri kose umuntu azobimenya ni ukebuke. Okay kindi kibazo gatoyi ikintu maze kugura cyagaciro kuri we n'igice. Kino ufise basi tufate muri no mwanya ni kintu ufise cyagaciro nako ari cyagaciro kuri tindi byose.
Telefone.
Okay. Hajya muri telefone urafise contact z'abahungu ni z'abakobwa. Izigwire ni z'abaki? Sinza abahungu ni z'abaki zigwire.
Bose bon bashaka.
Ah ugitsigire. Okay. Ubu mona ruta abandi ubona ruwa. Umwigeme umuhungu.
Nkumbu tubanye nakazi nkora. Abahungu nibo ari benshi.
Abahungu ni benshi.
Bacha babandondera bakamaza tuzogutora tuzobigenza gute.
Okay.
Eh.
Ah, bwire ngeso zitatu wankira abakobwa bagenza. Okay, kameramana avuze dukabe gatoyi kubera akazuba kaca kajya mu twindi ko twamenyereye izuba. Ah ni bien. Okay. Ah ni fresh. Ora yako gakira ntukamene ko yana inda gashaka. Ngana inda.
Ikaye cyigendana
nteke. Eh, cyute kanyene nibyo biba byiza gusomba. Okay, ikibazo nari nda kubajije. Ashobora kumbwira ingeso zitatu udakunda kubakobwa bagenza ingeso zitatu bafise abigeme.
Ingeso zitatu. Bon. Je si nkunda kwanza umukobwa yishima yishira hejuru yitapa ndamukunda kandi umukobwa agira mu ngeso mbi
nkiza nzo dushaka kugira duhanura abandi bariko baradukurikirana bako baraturanga
hariyo busanga hari abamarayi sindagukunda.
Okay, ehe, ya gatatu.
Ya gatatu umukobwa akundana n'abahungu benshi.
Muri ibyo bitatu uvuze nta na kimwe kiri gushikira.
Muri ibyo bitatu. Kugendana n'abahungu benshi.
Kubimara gatoyi ugacishamo.
Oya. Na nari.
Ntigira wishira hejuru.
Nta n'umunsi n'umwe.
Okay, uri mu kwindi video koko kandi ndazitegeza kuja mu ndirimbo kandi umuntu wese aguha amahera utegezwa kuja mu ndirimbo ziwe. Haraje muri rimvyi bita Alvin Smith la version original. Hacaza na B-Face on the floor. Bose bagira bakore video yabo dizene kandi bose baguhaye inoti zimwe kandi bose baragushaka muri ico gihe botangura kuja mu yandi
mu
kuja mu yandi haraje be face on the floor dizene bose baje dizene baguha amahera ngana niba baguhaye emiliyo umwe wese aguhaye emiliyo muri ico gihe wacuca
notangura kuja muri clip ya be face
kubera iki be face kubera iki utotangura kuja mu ya Alvin.
Bon, B-Face. Niwe nohera ko kubera. Keshi abakobwa akoresha usanga clip yiwe badahenye. Ariko Alvin nawe akunda toto show.
Acyashaka nyine. Mu ndirimbo yasohoye INGID indirimbo imeze neza cyane rwose. Muce muja kwiraba kuri channel yiwe indirimbo imeze neza cyane.
Ariko nawe abikora neza. Kandi nawe ambiye nje muri clip yiwe tashobora kujamu. Ariko
Sabye misinyije tayironse. Okay, uragiye ahantu uri muri bisi imwe uri kumwe na Gasore na Yasoni. Yasoni uramuzi?
Ndamuzi.
Na Gasore.
Bose ndabaye.
Urabazi ko ari makomeje. Uragiye muri bisi warufise du 30,000. Uratubuze muri mu modoka muri batatu. Muri ico gihe umuntu wotangura kuraba wa mbere ukavuga ati ya byose ni uwe yatoye. Muri Yasoni na Gasore ninde? Kuko bose urabazi kandi urazi ukuntu bameze ukuntu bakina umuntu washobora kumwike ukavuga ati ujya muntu aravuga cyane usanga ayo wari ujya
kwanza nuvuga yo ndabuze amahera.
Oya, muri icyo gihe mugora agira umuntu wike ku bwa mbere.
Oya, urumva nuvugira hamwe.
Okay, tubwire basi umuntu wakwikeka tukavuga ati
nubanza nkavugira hamwe bose bakabyumva. Numvise atari umwanyishuye nohera ku murongo mbata.
Oya, umuntu wohera ko basi niba wohera ku murongo.
Nucamira kuri Gasore.
Bizigura gasu rwabyumvise. Wewe ubisa amajambo menshi sigura yuko cyo ibaza ko ari wayatoye. Okay. Turafisa bakomeje kandi gasore na kiginge. Kiginge afise karite ziwe mu byasanzwe akina. Na gasore akagira karite ziwe mu byasanzwe akina. Kandi bose barashoboye. Urashaka kuduhitandukanira hagati ya gasore na kiginge, cyo kondira kiginge n'icyo kondira gasore.
Bose ndabakunda. Kandi babikora neza.
Aha, mugihe babikora neza, uvuga ati unye abikora neza kubera kyanjohera kuri iki, gasore akanjohera kuri iki.
Bo bivaye nicyo kibazo mbajije. Kocha tubanza tukaraba watanguye komedi.
Uwayitanguye ninde kuri wewe?
Uwayitanguye hagati ya gasore na kiginge.
Kuri wewe uramuzi kugira
tugi. Hanyuma gasore.
Okay. Ni byiza. Bamaze gushika mu buzima kisiga mukoroko.
Oya ntanarimwe.
Ntanarimwe.
Oya.
Mugabira amaze gushika ukajyamana n'umutipe mbwa ukumva umenga ntujyohewe koze ukumva umenga sihuri ukumva ati iyo numa ndabireka nkabyihoza
ubya muri nze mubikora bikagenda uko ntabwo muba mukunda ntabwo ubumwimva
mugabira amaze kuba wowe gusa ubikoze mu isose wumva uri alles nta na kimwe usanga ari fresh
nabyo nibuka
Okay, tubwire na hari indirimbo ziba ziri muri stock utaraja nko nyene taburakora afite indirimbo muri stock zoba ziri muri stock zitarasohoka uri imwe wewe nk'umukini fije
Oya
Okay, kibazo cyane magari se n'abasozera ikiganiro cyacu mura n'umukeri asa no umaze ikintu heruka kwiba umunsi waheba warangiza kwiba Kwiba twese turiba gakeri mu nkono kiri mu bebe hari giye na nyene bagatora akanyama bikagenda neza ikintu cyanyuma wivyo bwa nyuma
Kintu cyanyuma nivyo Bajiji kibazo kigoye cyane nacyo nabwo nibuka ko arachimisi nyinshi
Agora ci imisi myinshi bamwita Darlene novuga yuko n'umukwini video urumva ko umushaka urashobora kunca ko ngira nabaye manager since aka noti kazonca ko nanjye kugira ndaye konzoro nkangira na deep pulse Okay nakubajije byinshi ariko iyo genda ngije ikiganiro kenshi ndakunda kuvuga ati hari ikintu ntaba ntakubajije mugabo wifuza gushikiriza kugira abakunzi ba Isaac TV bakimenye sinzi ko ugifise kugira ushobora kugishikiriza
Tuko turasozera cyanke
Turasoze ikiganiro gisa n'igese
Ah okay
Ikintu bari wifuza gushikiriza ufuza ko abakunzi ba Isaac TV bashobora kumenya kuri wewe cyanke ku
abakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane kandi nanje ndazi ko munkunda ikintu ca mbere no basaba nuko moja kuri YouTube
YouTube channel
Ego Hama mukagira subscribe Ndirimbo shasha ya Arnovic duheruka
Nene waje kumuvugira Novic
Sinaje kumuvugira kubera narayigiye
Navyo kumuvugira bana Eh warayigiye muri je turayiraba kuko ni ndirimbo niyo mu Burundi tugeza kuyiraba
Ikindi nacyo ndashaka ko
Harya Novic nawe musangi iki antre yawe na Novic
Arnovic nayo
Umwarigeze gusohokana amatansumire
Umunaye kugera kubera.
Oya navyumvise tu.
Yarakubeshe.
Amato sumira ndumva ko ngeze gusohokana.
Umunaye kugera.
Mwera kudrazi basi. Tuva ufata
kugera. Oya no bandamu beshe.
Yego. Navyumvise cyane.
Nawe ne yo byivugira ari byo ariko ndumva ndamu beshe.
Wow. Urafite diplome?
Welcome bajiji chokibazi.
Ni kiri mu kiganiro.
Oya ufise impamvu kibaza.
Okay basi ufise amashuri angahe basi.
Samashuranga
ni kibazo kugira batumenye kandi rega n'umuntu ko atanga kazi aravuga ati ujya muri se diplome y'ibi n'ibi kano kazi ko mubera ni bien
na hejo de manite
humanite nzenya wizi biki kugira ega no bari ko baradukikirana mwebwe
ni abyumvise uzo bikenera azuza mbaze birahetse
wamvise ko cyadukwe pa bakunzi ba Isaac TV si byiza kudukwe kwa kutubwiza kuri c'est simple kugira umuntu ico wize birafasha uvuze ko wize ufise humanite nuko avuga ati mfise humanite mu kintu kanaka nimba ari range nimba ari muri scientifique ni bye abantu babashaka kuko
turi umuntu azo bashaka kubimenya neza azonyegera hama ndabimubwira
nta muntu atinya kuvuga ibyo yize
ariko no oya
antuka nta muntu atinya kuvuga ibyo yize Isaac TV none sivyo
nabwo nabitinya kubivuga
Behind kama kwa kumwe na Juma Jux jaku Instagram wandike Juma Jux Isaac TV waza kumwona kule Instagram machangi wandike Starboy Isaac TV waza kumwona kule Instagram atuyagiri mweka bili gata tu gata nunga tanda tunachumi vijia mshaka vijose ni vijifu zovijia mkani tuwa kuyaga ulonsi nguru changu fise bishasha tuwege nana chime kani na mtima mwitu fise mwrazi kutuwa kunda ni Isaac TV gila subscribe ukande subscribe vijia vijia chane gusumba kugira tuwa nai tuwa zani mnumeza neza chane gose ni Mr. Home bye
Isaac TV home.